Sansanya ku mitimbagano yange
tetwamanya yakasansa
naye yakakwata mumanyi
Sindisa
kete bawo. Bogera